waduhaye ngo tujye turuka tujye tunezererwa ngo tubonera mu imigisha kaze neza
busi umunezero tubonera amahoro ndetse n'umugisha
Sabato nziza
kaze neza busi umunezero tubonera